umdlalo wombhoxo. Yayingumbo nomxesibe ngalo mini yehlobo kwibala laseNewlands eKapa. Kudibene izikolo ekwakudala zizondana. Ngale mini, izibilini kubafundi zazinyukile macala omabini kuba ingulowo wayelangazelela ukuba kuphume phambili isikolo sakhe. Iqela likazuko lalizixelele ukuba lilo eliza kuphuma phambili limele izikolo zasentshona koloni kukhuphiswano oluzayo lwendebe yezikolo. Yayinguwelewele kukhala amaphondo, iimpempe namaxelongo. Ngexesha kwakulindwe abadlali ukuba bangene ebaleni, ababukeli babezonwabise ngumculo kujuquzwa kuyilonto. Ngelingeni, bagalelekile oophopho ebaleni. Hayi ke wonke umntu wema ngeenyawo, kubethwa nemilozi. Kunikwa ihlombe kwabo baza kuthatha inxaxheba. Uqalile umdlalo, indlela ibhola eyayihamba ngayo yayingutshe okombane. Iqela likazuku lazibalula kakhulu kulo mdlalo. Omabini amacala ayengaqheliseli. Umqhumo owawuphuma apho yayingathi ziinkunzi zeengonyama. Kwalile ngelingeni, ibhola yafikelela ezandleni zikazuku. Ubuchule awabubonisayo enkundleni kwenza ukuba ababukeli beme ngeenyawo. Ibe ngutshe yayiya phantsi kweepali. Kuthe kuphela isiqingatha sokuqala, laba iqela likazuku lihamba phambili ngamanqaku angamashumi amabini anesihlanu.